Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Nimusangwe ikaze ryo gukurikirana amakuru twabateguriye munsi wa kane igenekerezo rya 2029 Roma 2024 ariko mu nkundire mbanze ndabaramutse abandi ndabahemwiriwe bivanye naho muherere ingingo zimwe aya makuru ashimikiye ko nitongire ngo ntangure kubashikiriza umunywanyi umwe w'umugambwe SNL wo muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke yaranyurujwe ku munsi wa mbere w'inondwe turimwo. Umukuru wa zone Mabayi akaba ari ku isonga ry'abanyuruje uwo munyagihugu. Abarundi bamwe hageze aho batangura kwicuza igituma Imana yabaremye ari Abarundi, ivyo bakabitekwa n'amabi babona baguma bakoregwa n'ubutegetsi. Abanyagihugu babandanya gufatwa bagapfungwa amategeko adakurikijwe. Muraza kumva abanyagihugu babiri bo mu ntara ya Cankuzo batabarizwa kuko bapfunzwe bagirizwa kudatonda mu bikorwa rusangi. Ibintu ngo bizohinduka bimere neza mu Burundi mu gihe Abarundi ubwabo bahagurutse bagaharanira iyo mpinduka. Abanyagihugu babishikirije inyuma yaho baguma bumva ko habaye amanama rukokoma yo guhindura ibintu mu bisata bitandukanye ariko akabura igihinduka. Aya makuru muyashikirizwa na Jawa Tondo Tuyombazo Mutima utuma nawe amajwi abashikira akaba ari Aubin Felix Irangon ito nito ni mukanya
imuriko murumviriza ni radio Haguruka. Radio Haguruka, Haguruka Abarundi tugwanira igihugu cyacu.
Indongozi zisaba itunga rusange uno munsi tuve ngaha bihindutse kuko abakora ibyo niba batuma ibihugu byacu byo muri Afurika bidashobora gutekana kuko ntushobora kuba uri kurarya iby'abenegihugu ukaba uri kurabisahura wata igiturire atanakimubamariye hanyuma ngo uvuge ngo bazonezerwe. Ese ukaba uri indongozi wigenza uko ukabona bagutembagaje ntudutanga mu masezerano mpuzamakungu Declaration Universelle des Droits de l'Homme baravuga yuko agace akazi na muntu gategereza gukingirwa n'indongozi. Bitabaye ibyo abenegihugu barashobora bonyene kwikura ko indongozi zirenganya. Umuntu rero adashaka ejo la revolution natangure akorereza abenegihugu.
Mbanze ndagusigurire neza ku mugambo y'emezi udashyigikiye itembagazo ry'ubutegetsi irya ryo ryose nk'uko nabisiguye. Ndakwereka ko twe tugwanira ko habaho amatora umunyagihugu kitorera umurongoye. Mugabo ni kubereka abakuru b'ibihugu ngacanza kuri valisito bama bikanga aba batembagazo babona ko bataba bariko barakorera abanyagihugu. Uwo dufite uno munsi kuba harabuze n'umutembagaza ari kubera yuko Abarundi twitonda tukareka bakadutwara uko bashatse bakaducurika uko bagomba kubera ko atacari karabamarira atacari karakora. Iyo rero bimeze gutyo ntaco buza ko uwo mukuru w'igihugu mwene uyo ategereza kwikanga ku mwanya wose bashobora kumutembagaza bashobora kumukuraho.
Musubiye kubaramuta no kubaha ikaze mu gitondo cyo wa 2029 Roma 2024 babere mu bagwanye bo muhari rede tabara aribo Egide Nkurunziza na Saturne Minani batanzwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda muri mukakaro 2021 basohowe ibohero rikuru rya mpimba inyuma yo kumvirizwa n'umukuru w'iryo bohero. Ayo makuru tuyakesha ishyirahamwe Kristu riharanira agateka kazi na muntu akate Burundi. Abo bagwanyi babiri gushika ubu bakaba batwawe ahantu hatazwi. Ishirahamwe akate Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu rikaba risaba ko agateka k'abo banyororo ko kubaherezwa. Jiruberi irakoze wako mutumba rutabo komine mabayi munara ya Cibitoke yaranyorojwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2026 Ruhuma 2024 abamunyoroje bari mu modokari ya double cabine ifise ibiyo bitabona bivugwa ko ariyo mwiperereza munara ya Cibitoke kufubgo na urasubira gukubita ijisho uwo munyagihugu asanzwe ari no munywanyi w'umugambwe SNL abanyagihugu imabayi basaba kwako kabi kimonogoje ko kunyuruza abantu gahagarara ngo bari bazi ko kazorangirana n'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza ngo none inyuma yiwe ico kibi gikogwa ku rugero runini abarundi babasaba kuva hasi batesha ubutegetsi tegetse bukomoka kuri CNDD-FDD kubandanya bunyuruza abantu bakaburikwa irengero inkuru na Ninete na Se Mutoni
Mazahari umukuru wa zone mabayi ya komine mabayi muna ya Cibitoke niwe yagirizwa na bamwe mu banyagihugu bamwiboneye ko ari ku isonga ry'abanyuruje uwo munywanyi umugambwe SNL hari ku munsi wa mbere w'inonzi turimwo amakuru ava muri komine mabayi amenyesha ko Gilbert Irakoze yarasanzwe akora akazi ko kwimba inzahabu ibutahana ku munsi wa mbere nk'igihe cy'isaha zibiri z'agatondo ari ku ipikipiki ageze ahitwa Nyarugondi ni ku ibarabara riva imabayi rija mu rutabo niyo hashitse imodokari double cabine y'ibiyo bitabona filme mu kinofunofu irahagarara hari ipikipiki havamo muri iyo modokari abapolisi babiri bagwa bukwi nabukwi kuri Gilbert Irakoze bamwuriza iyo modokari umunyagihugu abagiye uko umukuru wa zone mabayi asanzwe yasubijwe mu buzima busanzwe abo bita abademobilize akaba nawe nyene ngo yari muri iyo modokari yakoreshejwe mu kunyuruza uwo mugabo Gilbert Irakoze amwe mu masoko yatwa mabayi amenyesha ko abiwe bagerageje kuronderera mu busho butandukanye bwo mu ntara ya Cibitoke barahebura ayandi masoko nayo akavuga ko Gilbert Irakoze yoba yaramaze kugandagurwa abanyagihugu imabayi basaba kwako kabi ko kunyuruza abantu kimonogoje gahagarara ngo bari bazi ko karangiranye n'intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza ngo none inyuma yiwe icyo kibi kiriko gikoregwa abanyagihugu ku rugero runini cyane abanyamabayi basaba barundi kuva hasi batesha ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD kubandanya bunyuruza abantu bakaburirwa irengero
ikigutegeye ku ndango kiba kikunize bivugwa na bamwe mu baryango b'abasirikare b'u Burundi barungikwa mu gihugu kibanye cya Congo kugwana abatari bake bakahasiga ubuzima ubukene burangwa mu gihugu cy'u Burundi ngo nibwo butuma abo basirikare bemera kurungikwa muri izo ntambara abenshi bavuga ko atanyungu zifitiye igihugu cy'u Burundi uretse abategetsi bamwe bamwe abasirikare b'abarundi barokotse izo ntambara ngo bahembwa kuja mu gihugu ca Centrafrika canke ca Somalia aho baharonkera amafaranga ngo abaviramwo umuta abaryango bakavuga ko amagara ruta amajana ngo hakwemera kwicwa kubera amafaranga ngo yaheba basaba abasirikare kwivyukiranya bakanka kuguma bashogwa kuri songoye
Okay, I'm going to go to the hospital.
Hagataho umwe mu banyagihugu yazindutse arongeka ubutumwa kuri radio Haguruka agira ati ndoguruye twamugena hagezaho numva noshwanira umuremyi ndamubaza kuki yahisemwo ko nitwa umurundi abadapfiriye Kongo bapfira mu Burundi ngo banse kugwana abatari mbonera kure bakeregwa n'abatware ngo bivye ibigori uvuze uko ibintu vyifashe ni mugasho ngo nikipinga munyuma akaraswa ngo yariko aragerageza gutoroka none nimba imana ihari yihanganira gute ibintu nk'ibi ko iziko ariyo ibigera ikabigerura kuki itigaragaza ngo ikubite urushi rumwe gusa koba ruhageje abarokoka barokoke abagenda bagende ariko generation izoza izogira ico itinya gani izocira abuzukuru none nkubu abantu kwigisha ikibi abana bo murunganwe ngo nibiswe vy'inkona baziko bizobavamwo ryari bizotwara izindi generation nkazine kugira haboneke abandi batazi aho bafata kugira bace izosi ry'umuntu nta yindi myimenyerezo bazogira barayigirishijwe kandi umuvumo uva ibukuru ugakwira hose ubu ugwaruka ruzi ko kwica ariyo nzira yo guhana mu gihe abategetsi b'abarundi bevugira ko igihano cyo gupfa cavuye mbe ko bikire mu mpapuro tutahora turonka ibitegere nk'ivyubu vyabicwa harimwo abatabwa mu ruzi ngo banse gutanga amande canke ngo bafatanywe ivyibwe ahandi ngo banse kugwana na M23 kwica nibwo buryo abategetsi bakomoka kuri CNDD-FDD batoye bwo guhana nagira mu ndonderere umwe mu baserukira abarundi canke abadutwara abwira abarundi n'amakungu itegeko ryasubiriye irikuraho guciribwa urubanza rwo gupfa canke ko bagarukanye iryo kwica bakarinyegeza bakarikoresha mu ibanga rya ndugaye kwa mugina ntiturashobora kuronka umukuru w'inamashinga mateka canke nkenguza mateka wagira ico ashikirije kuri ico kibazo c'abanyagihugu ubuhinga bw'ivyuma babanze batumirira mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye
Haguruka Barundi humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona humuragi uguciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvyi n'abavyeyi humura Burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera Burundi kandi mukomeze nabandi mwimi imitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato byaye komera Burundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo Burundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inareza
Hari abanyagihugu babiri batabarizwa mu ntara ya Cankuzo inyuma yo gufatwa barapfungwa ku munsi wa gatandatu heze igenekerezo rya 2024 Ruhuma 2024 bazira ko batatonze mu bikorwa rusange vy'uwo munsi vyarimwo umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu Reveriano Ndikoreye bakaba bapfunzwe bagerezwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi abanyagihugu barabatabariza basaba ko borekugwa kuko atabanyagihugu botembagaza ubutegetsi abandi bo bavuga ko ibyo CNDD-FDD iri kikorera abarundi ari amayobera inkuru dukesha King Blaise Iranzi
abo banyagihugu batabarizwa nuwitwa Leonidas asanzwe adandaza inzoga y'ugwagwa ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo aho benshi bita kuri ETS n'uwundi munyagihugu yitwa Masabide nkuko amakuru ashikira Radio Haguruka abivuga uwo munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2024 Ruhuma uno mwaka wa 2024 hari hategekanijwe ibikorwa rusangi aho mu Cankuzo ibikorwa rusangi byarimo Reverien Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego gihugu aho bari ko batera ibiti ku mutumba Mahango uhanamiye igisagara cya Cankuzo nkuko rero amakuru dufise abandanya abivuga kuri uwo munsi wa gatandatu mu gisagara hagumye hibonekeza uruja n'uruza rw'imbonerakure zinyuragiranwa zirondera abanyagihugu batitavye ibikorwa rusangi niho imbonerakure yitwa Gasongo yaca aho uwo munyagihugu Leonidas adandariza ugwagwa gwiwe aca sanga yari yuguruye ari kumwe n'uwundi yitwa Masabi ubwo nyene yambonera kure Gasongo yaciye ihamagara ubutwari pereza mu ntara ya Cankuzo imubwira ko ifasha abantu bariko bategura gutembagaza ubutegetsi bidatevye na gato abapolisi bari bashitse baca bafata babanyagihugu uko ari babiri baca batwagwa gupfungirwa mu gasho ka komisariya ya Cankuzo aho bapfunzwe bagirizwa ico caha co gutembagaza ubutegetsi gushika ubu abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo baratabariza abo banyagihugu babiri bapfunzwe bagasaba ko borekugwa kuko bidasiguritse impamvu bopfungwa bagirizwa gutembagaza ubutegetsi abo banyagihugu bagira bati nduguye twa mugina ntidutahura ukuntu umunyagihugu yidandariza ugwagwa yokwegekwa ko icaha co gutembagaza ubutegetsi cyogenda gute kugira ngo atembagaze nyabutegetsi nukuri nibabare kure ntacyo tuma bapfungwa kuko sibo bonyene bari basivye muri ibyo bikorwa rusangi ndugaye twa mugina inyuma yo kumva ako karenganyo abo banyagihugu babiri bo mu ntara ya Cankuzo bariko bakoregwa abandi banyagihugu bavuga ko iby'intwaro ya CNDD-FDD iri gikorera abarundi ari amayobera ngo sibo bazobona irabavuye ko bakaronka amahoro aho umunyagihugu wese yishira kiza zana
abanyagihugu bo mu makomine ya Gihanga na Manda intara ya Bubanza haheze ukwezi kurenga basamburiwe amazu n'imvura babayeho mu buzima butoroshe kuko gushika ubu atamutegetsi arabagarukirako abo banyagihugu bakaba badatahura ingene haheze ico gihe cose batarafashwa mu gihe ubushikiranganje bwo gushigikirana arico bwari bujejwe kubwabo banyagihugu intwari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ikwiye kuvaho ngo kuko itanezwe ingorane zihanze abarundi inkuru twateguriwe na Aline Munezero
abanyagihugu bo makomine ya Gihanga na Mpanda bavuga ko imvura haheze ukwezi kurenga iguye ku mitumba itandukanye igize ayo makomine yononye ibintu bitari bike hadasizwe inyuma amazu yasambutse amakuru Radio Haguruka ikura mu ntara ya Bubanza ashikiriza ko mu ikomine imwimwe muri zo zibiri Gihanga na Mpanda hasambutse inzu zirenga igihumbi bakaba babayeho mu buzima butoroshe kuko gushika atamutegetsi abagarukirako uretse amazu yasambuwe niyo mvura hari n'abahatakarije imirima hamwe n'ibikoresho by'ishure by'abana babo uyu munyagihugu wo muri komine Mpanda avuga ko badatahura ingene haheze ico gihe cose batarafashwa mu gihe ubushikiranganji bwo gushigikirana arico bwari bujejwe
iyo mvura imaze iminsi iguye ngaha muri komine ya Mpanda intara ya Bubanza yaguye ku mitumba itandukanye amazu yarabumutse atari make abajejwe intwaro ngaha baravuga yuko amazi yasambutse baharugwa mu gihumbi abanyagihugu benshi twarahaburiye hari abantu ibikoresho by'amashuri by'abana byose byagiye ibifungugwa byononekariye mu mazu eka twasigaye mu kangaratete kwezi kurarengiye imvura y'isegenya iguye ihitana ibintu bitari bike amazu n'imirima birahatikirira ariko igitangaje ni uko gushika ubu ubushikiranganji bwo gufatana mu nda atana kimwe burakora kugira ngo butugarukireko kera umuntu iyo atakaje inzu arababanye hari inshuti baramufasha kuyisanura kugira ngo ashobore kuronka hakiri k'umusaya ariko raba kwezi kurarenze nta na kimwe turabona twarajumarariwe
ku bw'umunyagihugu abategetsi ngo barindiriye igihe cyo kwiyamamaza kigere baze kubasaba amajwi mu gihe ataco bariko barabafasha muri kino gihe cy'ingorane
abategetsi ngaho barindiriye ngo amatora atangure kwiyamamaza bitangure kugira ngo baze kudusaba amajwi mugabo bataza kuraba ayo tugowe muri kino gihe tutagira aho dukika umusaya abana abagore n'ingorane ntiworaba twe turasaba yuko abategetsi nimba batwumva udicu wakoze kugira ngo abantu twatakarije ibintu nisanganya mu kiza cy'imvura tugarukijwe ko bagira icyo badufashije haba gusanura amazu reka mbere no kuturonsa icyo tuba turafungura muri iyi minsi tumerewe nabi
mu ruganda rwa radio haguruka ntitwashoboye kuronka imerdesa bushimike arongoye ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo gushigikirana ku bw'abanyagihugu rero intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ikwiye kuvaho ngo kuko itanezwe gwe ingorane zihanze abarundi
Umurundi burafise byinshi byo kwirata bituma ingenzi zihurumbira Burundi naho zikiringe bishikirizwa na Audace ndabahawe arongoye ishirahamwe isabo tuwazi mu byo Burundi bwirata ku bwa Audace harimwo ibifungugwa ibibanza ziratiro nibijanye n'imico na karanga bidasa nibere ahandi ivyo bikashimwa n'ingenzi zigendera Burundi
Rero ingenzi zibazeza mu Burundi ziba zimishi itandukanye ziba zimishi itandukanye hari abaza bari muri wa mugambi w'uko bashaka kuzunguza isi yose rero abo tuba tubabona hari abandi baba bashaka gutembera ahantu abantu benshi bataje kubera ngo ntibagonganireyo badashaka ibintu byo kugundana ariko kandi hari abaza baje gutembera novuga byitamwo kubera babagiye mu by'akazi rero novuga ko abaza biye tubona bisuka mu zibindi bihugu ku bwinshi usanga twebwe uyo mugwi tutarawuronka kubera kimbure imvo izina ziriya ariko twizera ko tubishyizemo inguvu twese abafisi icyo batera mu gisata cy'ingenzi ko bizoshoboka ubwa mbere naho baba barufisa icyo banegura ubwa mbere banza bagashima bavuga bati burya uko twari tuzi Burundi tutarashika hano twasanze dutandukanye bivanye n'ibyo abana bariye bavuga basanga ko ibyo bavuga ku Burundi atari byo nasha cyane ibiza bidateheshe icyubahiro ibica cy'u Burundi rero bavanga bavuga bati igihugu cy'u Burundi gihugu cyiza cyane turabye iyo tuba twagiye mu bibanza by'iratiro kamba tukaraba n'ibi bijyanye n'ifungugwa ifungugwa z'u Burundi ziraryoshe cyane ndetse tuvuga n'ibinyobwa nabyo ndabihumbira cyane reka reka ntitwereka kuvuga ibijyanye n'ingoma nabyo reka cyangwa imvuga ibijyanye n'imico na karanga muri rusange n'ibintu usanga bidasa n'ibyo babona ahandi ni nacyo gituma abaje babwiye n'abandi bakaje bazi rero turafite byinshi byo kwirata baranabishima ego
naho biruko ibitari bike biranegurwa n'ingenzi nyene Audace ndabahawe avuga amabarabara uko ingenzi zakigwa umuvuduko wa internet uguhana n'amafaranga uburaro butameze neza hamwe hamwe
ariko kuko natangwe ndabivuga reka si no mu Burundi gusa ndetse n'ahandi burya nta mwumva ubifatira idahizwe ariko turi mu Burundi haracyari intambwe yindi dukwiye haracyari urugendo tukiriko cyangwa tujye guhanza ibindi bihugu byo mu karere aho mu byo bahora bavuga rimwe na rimwe ntibijyanye n'inyubako z'amabarabara amwe amwe aho usanga ibibanza bimwe bimwe tubashe gushikamo kandi byari byiza cyane bivanye ibyo babona ku mafoto ndetse bamwe barahashika mugabo bashyize muri iyo bibanza bakaryoherwa ariko biyumviriye gusubira inyuma bakavuga ati none cyaba bakabisa bashobora kwishyiramo kandi ariko hariho n'ibindi usanga abijanye kimbure no muvuduko wa internet ameze neza canke uraro hamwe hamugasanga no meze neza canke ibijanye n'ukuntu bakigwa canke ibijanye n'uko ibijanye no guhanahana amahebusanga bitoroshe hano no twotunege tumwe tumwe baza baravuga ariko ikindi nuko barabavuga bati hari amakuru baturondera ku Burundi kubijanye na tuhizi meza yibone kubera hari ibintu usanga tutarashikako ariko ibyo byose nibishobora guhindurwa nabonye nangiye batanga n'intumbero bakavuga bati kora kuriya hanyuma bigaheza bigafata intumbero rero nibaza ko byose bizofata inzira na cyane cyane ko n'iki kuko twarimwo cyashe gutanga intumbero nshasha n'ishatasi muri iki gisata cy'ingenzi twizera ko rero twese umwe wese akoze icyo ategereza gukora tuzoheza tugashika aho twifuza ko igisata cy'ingenzi gishika mu Burundi
ibyo bikaba byavuzwe kubw'inama rukokoma kukijanye n'igisata cy'ingenzi mu Burundi iherutse kuba abanyagihugu bavuga ko naho izo nama ziguma ziba atacyizere bafise ko hari icyo zizohindura muri icyo gisata kubwabo ngo amanama benayo araba kubyerekeye ibindi bisata mu butunzi ubutungane n'ibindi ngo ariko ibintu haguhinduka ngo bibe byiza ngo ahubwo terabiyangara ibyo byose nkuko bivugwa n'abanyagihugu ngo bizoba byiza mu gihe abarundi babishatse bagahaguruka bakabiharanira mwakoze cyane gukurikirana amakuru twabateguriye ayo twabateguriye uyu munsi ni hano agaruke ndakengurukiye abayatunganije bose bakongera bagafasha kugira abashikire musigara amahoro ndabike banuye nagawane na ubuta
kivugwa ababeshi bitwa bagabo abicanyi bagakomegwa washi izigeze abicanyi amarira na maganya menshi ninde azodutawa agarare tugwanira mahoro agarare tugwanira mahoro Twizera abatari bo dukurikira inzira mbi kuko yarimwo benshi inzira idashika no kugaruka ntibigishoboka ninde azodukiza kuva mwaya maganya yacu Mama ya Maria ya Ya masa
Haguruke, haguruke barundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu iteka na demokrasi.